kuthi nguba
ayo yo yo
uphela no wayo uphisa kanjani
yesa
ngena kwindawo ezinjani
it's party time.